Igikorwa cyo kubomora amakiyosike n'izindi nyubakwa zubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi byabandanirije kuri wa gatatu igenekerezo rya 2021 0 umwaka w'2021 muri zone Bwiza, bikaba byari birongowe na musitanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura ari kumwe na chef de zone wa Rohero eka n'abandi bategetsi muri iyo komine baherekejwe n'inzego z'umutekano. Aho basanze ikiyosike canke iyindi nyubakwa yubatswe ku mufurege utwara amazi, abagabo biboneka ko bafise inguvu bari kumwe nabo batware baba bayibonye nkejo baca bayibomora. Aba izubatswe mu mbaho eka na zimwe zubatswe mu vyuma ntibazigera umutwe. Uravye ahabomowe izo kiyosike munsi yaho mu mifurege, hari aho wasanga iyo mifurege itwara amazi yarazivye bivanye n'ubucafu bwa kwibonekeza muri iyo mifurege. Bamwe mu banyagihugu naho batashimye kuvugira kuri mikro zacu bagira bati iki gikorwa ni ciza kuko haca habona mbere na ryasuku risabwa rigaca ryoroha haba mu kuzibura imifurege. Abandi bati ahibambewe ututuzu babomoye niho twahora turonderera ico rirenza. Ivyo bikorwa rero bikazobandaniriza muri zone ya Nyakabiga kuri uyu wa 2008 nzero umwaka w'2021 aho bazoca bashinga vya bisanduku rusangi vyo gutamwa imicafu.